mugihugu cy'ibyiza aha bakijijwe bazora bahashikanywe no kwizera Yesu Kristo gusa
abaramukije nk'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo bagenzi uyu umwami udasanzwe wo kwifatanya nanjye kugira ngo dukurikirane ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza cy'uno munsi kivuga ngo ibindi byizigiro kivuga ati ibindi byizigiro ni kuvuga iki kuba dutamiye ngo ibindi byizigiro dusenge uhoraho gitandara kizima we ushobora byose mwami wavuga mugakomera izina ryawe rihabwa icubahiro twese ibiremwa byose tubayeho kubw'ubushobozi bwawe nico gituma tuje imbere yawe njewe n'umwene data mbere n'abandi bene data bose bazokurikirana kino kiganiro uhereye kuri umwe ugashitsa kuri benshi uhereye no munsi mbere y'imyaka byose mwami bose uze ubahe gutahura amajambo yawe no kuyagendera mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen nk'uko nari nkeneye kubivuga icigwa cy'uno munsi gifise umutwe uvuga ati ibindi byizigiro kugira ibindi byizigiro mu byigwa biherutse inyuma ushaka kuraba ibyigwa biherutse inyuma uraba hano hepfo uturaba hepfo ukaraba ibindi byigwa bikurikira niba naho uriko urakoresha Facebook watch cyane uri kurakoresha YouTube ushobora gukanda hano handitse agakiza kuri bose kugira uce upenetra kuri page na kei kugira ngo ushobore kuraba n'ibindi biganiro bikurikira hama kandi abone irakenewe kugira ngo uzoshobore kuraba ikindi kiganiro kizokurikira kuko biza pare suite ok ikigwa cy'uno munsi rero kivuga ngo ibindi byizigiro dufise mugenzi ibindi byizigiro dufise ni ibyahe nk'uko twabibonye mu byigwa biherutse igihe Imana yari imaze kubona yuko icyaha cyamaze kuza kandi kubera yuko yari yarateguye inzira Yesu azozamo kugira baducungure ibi twarabibonye n'ikimenyamenya hariya mu itangiriro igice cya gatatu umurongo wa 15 Imana yaciye ishyiraho ikimenyamenya nk'isezerano cyane ikimenyetso cyo gucungurwa inyankane hagati y'umuntu hamwe na Satani hagati y'urubyaro rwa Satani hamwe n'urw'Imana Imana yashyizeho ikimenyamenya yuko itegerezwa gukoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo icyaha ntikiganze muri wewe cyane ngo kiganze muri twebwe yamara nk'uko ibyanditswe byera bibyerekana nk'uko Adamu yari yakoseje akagwa mu ikosa ryo kutumvira Imana kandi akongera akikebuka akumvira Imana muri Adamu habonetsemo ibintu bibiri ukumvira Imana hamwe no kutayumvira ubwo nyine iyi migwa ibiri yacitangura kwigaragaza ku isi Imana ihamagara abana bayo yari yaga abana bayo bari babyawe na Adamu hamwe na Eva hari mu itangiriro igice cya kane ku murongo wa mbere gushika na 15 Imana ibigisha gutanga ikimazi kubera yuko bari baramaze kwigishwa be n'ababyeyi babo yuko hakenewe kugira ikindi kintu gisesa amaraso kugira ngo bashobore gukira Imana yari yabiberetse ngo abamarayika mvaju bamba baje kugira ngo n'akanyamuneza kenshi banezerewe kugira ngo bigishe babana bose ba Adamu na Eva ibyerekeye by'umugambi w'agakiza n'ukuntu kugira ngo umuntu ashobore kubabarira ibyaha hakenewe kuboneka ikindi kintu kiva amaraso kugira ngo gipfe ku bwawe Adamu hamwe na Eva. Ibi bakubitirwa kubyigisha abana babo. Kandi abana babo bari basanzwe babizi. Imana rero irababwira ati mukwiye nawe gukora uwo mugirwa mugatanga ikimazi mukampa ikimazi. Abeli yari yiteguye kumvira umwanya n'umwanya nk'uko yari yarabyigishijwe na se na nyina kumvira Imana. Yabarakayini wewe ingeso za nyina na se zo kutumvira Imana zahavuye zimubonekamo maze zimaze kumubonekamo. Kayini aravuga ati ikimazi n'ikimazi ntabwo ndi bugende ku mushumba wa mwene wacu. Hoya ahubwo ngiye kupfa gutanga ibyo vise kubera yuko ndi umurimyi ndi butange ibyo vise Imana iruvyumve. Bagenzi ngaha aho icaha kiva, icaha n'ahandi kiva kiva ku kugaba kwanka gusuzugurwa kwirinda kwa kwirinda gushikwa hasi niho icaha kiva. Kayini yari yumviye kuba umushumba wa mwene wawe yumva nk'ibintu bidakunda. Kayini yumvise yuko Yoba asuzuguwe kandi yafashe iby'Imana yavuze nk'aho ari bisanzwe. Abantu benshi b'ubu nawe mugenzi kumure wowe urimo, mbega iyo Imana ivuze waba wumva gukurikiza nk'uko Imana ivuze canke wihitiramo gukora nk'uko wigombeye? Mugenzi iyo Imana ivuze ngo caha, naho ngende ukwiye guca, naho wocaha ukashika iyo wari ugiye, Imana yo ikubwira ngo caha hano nshatse yukuca. Nuko n'iby'Imana bimeze. Rero iyi nkuru ya Kayini hamwe na Abeli ikwiye kutwigisha mu mugambi w'agakiza. Imana yashatse yuko abantu bagenda nk'uko yifuza, nk'uko yoyo ibigomba, apana nk'uko bagomba. Hategereza kuboneka rero igikoko kivisha amaraso kugira ngo abantu bashobore kwemerwa imbere y'Imana. Iki gikoko capfa cagereranywa Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'abantu bose bari ku isi, mbere nk'umucunguzi w'isi yose n'ibiremwa byose. Ahabaye niwe yategereza kuza gupfa kugira ngo bashobore kubabarirwa. Mu gutanga ikimazi rero kivishije amaraso kwa Kayini canke Abeli byari bifise ico bivuze. Nta kintu na kimwe canditswe muri Bibiliya Imana yavuze kidafise ico kivuze mwa kino gihe cacu. Rero Kayini agwa mu ikosa ryo kutumvira Imana, afata ingingo yo gushinga ikintu twokwitwa rebellion. Iyo umuntu amaze kubona rero yuko ageze mu caha, iyo umuntu amaze kubona yuko yaguye mu caha, arondera kwigwanira, arondera ibyo yokoresha kugira ngo yigwanire. Nashaka kuva kuri kamere, kandi kamere nta handi yerekeza abantu atari mu mahonero. Kubera yuko ariko nabwutse, kubera yuko nasanze na papa nuko, kubera yuko papa yari umurozi nange nkwiye kuba umurozi, kubera yuko papa yari umubeshi nange nkwiye kuba umubeshi. Erega ibyo biragoye, ntabwo uwo bishobora, n'amajambo menshi menshi cyane. Kayini agwa mwindu no kosa ashinga ikintu twokwitwa robelio n'ikirobeye c'ubwigomeke ku Mana. Yahisemo umutima wiwe kwakira Satani muri we kugira ngo amukoreshe. Impera imperuka abakomotse kuri Kayini bose babaye abantu babi. Mugenzi iyo wemeye ngo Satani ukamuha icicaro muri wewe, kandi icyo cicaro ubu kimuhaye ngo yongere ayobye n'abawe, yongere ayobye n'abazogukomoka ko bose, mbere yongere akoreshe wewe kugira ngo ayobye igisagara cyose. Mugenzi Satani iyo umuntu yamwihaye n'abantu bakamwiha, nayo nananirwa no kubayobya, ashobora no kurobya n'abantu bose batuye ku isi hamwe byoba bimushokeye. Kubera yuko igihe Kayini yerekeje hariya mu gihugu c'Inoni, hariya mu itangure igice ca kare niho babyerekana, yahise yubaka igisagara ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu bo mu rubyaro kwa Kayini barikora barisiga yari imisore myiza bambara za deshire yari imisore yikubita twa trase hamwe n'ibindi hari abantu hari abakobwa ba mwakino gihe batwarwa na deshire ndeka ndababwire yuko iyo umuntu yambaye deshire hajya urinze wambara deshire impuzu ukayimomora ntabwo biva ku kindi ikintu cyose umuntu akora kiva mu bwenge ukoresheje deshire rero yamomotse bisobanura yuko ni umubyeyi uri deshire nuko bimeze iyo umuntu yicishije amatrase bisobanura yuko mu bwenge bwiwe hariyo trase iyo umuntu yimwesheje jogo ni kuvuga ngo urabona kuntu bamwesha za jogo bakazimyesha badisongora kurya nyene niko yerekana yuko ubushobozi bwiwe iyo buri kubwegera hejuru ku rwego rwo hejuru bubandanya buba butonya cyane gusumbya ni kuvuga ngo uwo muntu ntaca amaze rero dusubiye mu ruhande rwo kwa Abeli kubera yuko Abeli yafashe ingingo nziza yo kumvira Imana nibyo Kayini yaramwishe atamuhoye itongo atamuhoye ikintu kinaka kiboneka ahubwo ububi Satani yari yashize muri Kayini nibwo bwatumye Kayini afata ingingo yo gusimbira kuri mwene w'abakamica mugenzi n'ukuri n'ukuri ndakubwiye iyo umuntu mucaha nta n'ikintu na kimwe atwokora hari umuntu akora ikintu kibi abantu bagatangara bakumigwa bakavuga ati mbega biriya nuriya yabikoze wapi bagatangara mugenzi najya nakubwire yuko Satani iyo wamwihaye ukamuha rimwe gusa ukamuha icicaro rimwe gusa naho coba ari icaha coroshe coba byoroshe cyane kimwe mu bikomeye Satani iyo umuhaye icicaro rimwe gusa aho nyine aba yagutwaye uko niko byagenze Kayini ntiyumvira agira inzigo mwene wawo agusimbira akaramwica asigara yicuza amaraso ya mwene wawo yirukanga ku Mana Imana iramubwira ati Kayini utegereza gufata umwanya wo kwicuza ku bibi wakoze Imana iravuza abantu bose haba bari bariho n'abazobaho ntibaze bigere bica Kayini ahubwo Kayini ategereza kuhabwa umwanya wo kwicuza ku kibi yari yakoze mu rubyaro rumeze nkabe kubera yuko Imana imaze kubona yuko aberapfuye yahaguye ishumbusha Adamu na Eva uwundi mwana yitwa Seti hari ya mitango n'igice cya gatanu duhereye ku murongo wa mbere hamwe n'uwa kabiri Seti yahaguye abyara abana bagororoke Imana gushitsa kuri Nowa hariya Nowa nawe ibyiwe dushobora kubibona mitangurino igice cya gatanu ku murongo wa mirongo ibiri na gatandatu Nowa yari umugabo yumva Imana Nowa yari atandukanye n'abandi bantu bo ku isi ku kintu kimwe cyari mu mutima wiwe Nowa yarakunda Imana Nowa umutima wiwe yaba yifuza yuko wo kwama ari umutima uri imbere y'Imana mu gihe haba hari kaharaca ibihindano mu gihe abandi basore bo mu rungano rwiwe hari ukuntu n'abasore mwa kino gihe bihenda yabona umukobwa yerekanye amatako ni kuvuga ngo yambara mini kubera yerekanye amatako yabona akabona yuko itako ryiwe ritukura agaca avuga ati ndi bugere kuresha iri itako ryiwe ritukura yamara ntiyumvire yuko n'abariya arengana ba bandi bayavuze atukura kurenza hari inkumi na zonyene zirabadeshire ziraba n'ibindi bintu bibonekera amaso ariko nziyumvire yuko hariya naho nyene uriya yambaye neza bisobanura yuko akwinje mu mutwe ubwenge bwiwe bukora neza. Abantu rero wagenda kwandurwa kuri abo bantu ubuzima bukanka ugasigara ugatisha barambesha ababyeyi bo bambeshe hamwe n'ikindi kumbe byavuye kuri wowe nyine ku mahitamo yawe. Mu gihe cya Nowa rero ni uku byagenze, imisore yo mu gihe cya Nowa yavukana mu rubyaro rumwe na Nowa, ni kuvuga ngo mu rubyaro ruva kwa Seti. Hanga tumeze mu itangiriro ry'igice cya gatandatu hamwe n'abakobwa bavuka mu muryango wo kwa Seti, ni kuvuga ngo bene wabo n'ababyara n'abandi ba Nowa ngo barahindukira babona mu abo mu rubyaro rwo kwa Seti. Kubera yuko mu rubyaro rwo kwa Seti nyine bitwara ntarisi muca bibona abantu b'Imana n'abantu atari b'Imana biratandukanye. Hari iyi ereri yo kwihera uno munsi mu guhitamo abo bubakana no mu gihe cya kera niyo yabaye, batangura gushima abana b'abantu, abana b'Imana batangura gushima abana b'abantu gutyo babyarana nabo bashinga ingo zitewe n'amategeko y'ijuru. Gutyo bwa bwoko bw'abera burabura kubera yuko ubwoko bw'abera bwari bwagiye kwivangitiranya n'ubwoko bw'abantu batera. Imana iraraba ibura n'umuntu n'umwe ayigororokera. Imana iravuga ati birakwiye yuko ndimbura bano bantu pe, kubera yuko bano bantu sinoreka ngo bagumeho kubera yuko ububi bwabarembeje. Imana yararaba ikabura umuntu n'umwe yoba integuza ya Yesu Kristo kugira ngo Yesu aze apfire muri bo kugira ngo bashobore gukira. Imana iravuga ati ya ingorane n'ingorane. Imana iraraba iraraba ati yitegereje ubwo rwunganwe hariya mu itangiriro igice cya gatandatu hatubwira ngo ariko Nowa wewe Imana iramushima. Mbega inkuru nziza tubona ngaha, ariko kandi n'inkuru mbi mu gihe Imana yoba iraba umutima wawe ntigushime. Imana iraba umutima wawe ikabyoherwa cyangirarira. Iki ni ikibazo umuntu wese akwiye kwibaza, ariko Nowa we Imana iraraba umutima wiwe irawushima. None ni kubera iki Imana yashimye umutima wa Nowa? Iki kintu dukwiye kubitekerezaho cyane, impamvu Imana yashimye umutima wa Nowa. Impamvu Imana yashimye umutima wa Nowa, Nowa ntabwo bisobanutse yuko nawe atari yarakoze icyaha. Hoya, ahubwo icyatumye Imana ishima umutima wa Nowa ni uko umutima wa Nowa wari umutima ukunda Imana. Nowa yaba yumva yuko umutima wiwe udakwiye kujya kure y'Imana, yaba yiteguye kumvira icyo Imana imusaba ko cyose. Nowa yari yarakomeje amasezerano yo mu itanguriro, haba kumenya ibyagezwe by'Imana n'isabatirimo mu mutima wa Nowa wama uri umutima wo gukora ibibereye. Uko isabato itashe Nowa yaguhuka, amaze kuruhuka bikamutera kwamayezwa buri minsi yose kubera yuko ikimenyetso cyo kuzocungurwa cyari muri we mu bwenge bwiwe. Hama haganze Imana, Imana niyo yabitegeka. Nowa ntiyatwawe n'icyo gihe ngo asamarire iby'abandi barimo. Mugenzi, iki gihe tugezemo ni igihe gikomeye gusumbya igihe cya Nowa, aho abanyakibi babaye benshi. Kandi nk'uko twari twabibonye mu cigwa giheruka, ibintu bitugerageza cyane ku inosi ni byinshi. Haburyamye urageragezwa, ubyutse ukageragezwa, mbere kugeza n'aho ugeragezwa uri no mu rusengero aho bitwa hera. Nka kino gihe ibintu birakomeye, ariko kugira ngo dushobore gutsinda birakwiye yuko twiyumvira kwa kino kintu cya Nowa cyatumye atsinda. Nowa mu bwenge bwiwe yaba yiyumvira iby'ubwami bw'Imana, yaba yiteguye yuko igihe cyose hajya ikigeragezo. yuka imana iza kukimutsindira rega nawe mugenzi urashobora gutsinda mwabo no buryo nyene none ko Yesu yaje kwisi kugira ngo akure mu cyaha muri twembe kandi akadodora ku mutima wanjye hamwe n'uwawe ndadodoye umuntu wese anyemerera kugurura ndinjira iwe dusangire byahishuye Yohana igice cya gatatu umurongo wa cumi na gatanu none mugenzi nawe niwo kugura umutima wawe kugira ngo Yesu yinjire kugira ngo musangire icyatumye Imana ishima umutima wa Nowa kugira ngo nawe ishime umutima wawe maze Imana irimbura abantu bose harokoka Nowa n'umugore wiwe n'abahungu biwe n'abakazana biwe hose hamwe harokoka abantu munani Nowa umugore wiwe abakazana batatu biwe hamwe n'abahungu batatu biwe mu gihe Imana yaciye ifata umugambi yabonye muri Abeli ikawuzana muri Abrahamu muri ubwo buryo nyene ibyari muri Kayini ntibyijanye na byo nyene byaciye biza muri Nimurodi Nimurodi ayobora abantu inyuma ya Nowa kugira ngo bashobore kuba ku munara w'i Babeli muri uno munara w'i Babeli Imana ibona abantu banditi bino bintu barimo mbega bizobageza hehe iravuga ati nidutibuke tugende ku isi kugira ngo tuyoberanye indimi Imana uno munsi iriko iraraba ibibi biriko birakorerwa hano ku isi ikabyitegereza ikaraba ukuntu iriko irakora utwigoro twinshi kugira ngo njewe nawe dukire ariko ikabona ati byanze maze ikavuga ati impera mwimero kagiye kureka umwana wanjye Yesu Kristo aze hano ku isi Yesu akavuga ati buretse gato kugira ngo ngende ndone n'umwe basi yo kwihana mbese ukuntu Yesu yiyumvira yuko wo kwihana uno munsi abo mu gihe cya Nimurodi bose Imana ibayobera indimi bagende sabagire bararanirwa ariko kandi Nimurodi we waravuga ati ngiye kuba ku bwami bukomeye niyo Babuloni ya mbere yabayeho muri icyo gihe cya kera inyuma ya Nowa kandi n'inyuma ya Nimurodi muri icyo gihe Imana ibona abantu bose babaye babi Imana ibona abantu bose babaye babi hari yamwitangurije igice cya cumi na rimwe Imana iraraba abantu bose bari bahari iraraba ati mbega ibintu ntibubigenze gute iki gihe Imana yaraba na n'uno munsi iraraba imitima yacu twese iraraba umutima wanjye ikaraba umutima wawe Imana imaze kubona umutima wanjye iravuga ati urya muntu yomvugire irampamagara kugira ngo ndayivugire igihe ndayivugira ibirikira ntunganisha rino jambo kandi nawe igihe wumva ijambo ryayo iba yifuza kugutunganya kugira ngo use n'ijambo ryayo mu by'ukuri Imana yitegereje hariya mu cyambu cya cumi na rimwe iraraba kwatera mu gihugu cya Uri ibona umugabo yari yitwa Aburahamu Aburahamu uyu Aburahamu yari afise umugore wiwe yitwa Sarayi maze Imana iramubwira ati Aburahamu va mu nzu ya so no mu bikorwa bya so no mu gihugu cya so kugira ngo ugende mu gihugu njyewe Uhoraho nzokwereka ibi bisobanura iki murazi neza yuko Aburahamu ari we sekuruza w'abizera bose ni kuvuga ngo ukwizera kwiwe kwatubereye akarolo kadasanzwe Imana iramubwira ati Aburahamu va mu nzu ya so no mu gihugu cya so no mu bikorwa bya so ugende mu gihugu njyewe Uhoraho Imana yawe nzokwereka ni iki twokwigira kuri Aburahamu uno munsi abantu Imana irabaha inkuru ngo va muvyaha urimo Abrahamu munzi ya se no mugihugu yararimo cyari igihugu gasenga ingirwa bana ibyanditswe byerekana yuko se wiwe tera yacura ibigirwa bana maze akagenda kubigurisha ahandi ibi nibyo byaranze se wiwe tera muri ubwo buryo nyine Imana iravuga ati Abrahamu ntibikwiye yuko agumana nawe ahubwo agomba gukita akabivamo ni Imana uno munsi iguhamagaye swat igukura mu busambanyi waranohowe na vino canke urumwicanyi urumubeshi canke urumunyabazimwe wayibye umugore w'abandi wayibye amafaranga y'abandi canke warakoze icayi kina kiriya urumugi w'ibiturire hamwe n'ibindi kongore ibi ni byose woba wakoze haba bito canke binini Imana iraguhamagara ntabwo bikenewe yuko niba wavuye mu busambanyi ubanda ngendana n'abasambanyi oyayi Imana iguhamagaye ati yewe wa muntu we nicyo narabonye yuko ugenda nk'uko ngomba hakuriya Imana yarabye umutima wa Koroneliyo hariya mu byakozwe n'igice cy'icumi Imana ikaraba umutima wa Koroneliyo ikavuga ati uyu muntu aransenga ariko afise ibyahagije igatuma Petero kugira ngo agende amuburire uyu munsi nawe Imana ishobora kuba warayisenze ikabona yuko mu by'ukuri urayisenga maze uno munsi ikakurungikira imburi idasanzwe kugira ngo ndakubwire ati hari icyo hagije maze umaze kumenya yuko hari icyo hagije n'akarorero niba mu by'ukuri usenga Imana akaba utaruhuka isabato Imana nambari ati uno munsi ndakubwire yuko ukwiye kuruhuka isabato kandi igacikubwira ati utegereza kuva mu byo wari urimo mu gihugu cyawe wari urimo hamwe no mu muryango wawe iyo turiko turavuga ibi tuba turiko turavuga iby'imiryango n'ibihugu bya ntego ntabwo uba ukwiye kubandanya ugendana n'abataruhuka isabato ntabwo uba ukwiye kuba uri mu muryango w'abaturuhuka isabato ni kuvuga ngo umuryango wo muri buryo bw'intembo nawe ni ishengero utegerezwa guca ufata ingingo yo kuva muri icyo gihugu kugira ngo ugende mu kindi gihugu Imana izokwereka Aburahamu rero Imana yamubwiye ati va muri ibyo byaha urimwo uyu munsi nawe Imana ikubwiye ati va muri ibyo byaha urimwo ariko nta kuva muri byaha gusa ahubwo uri kuva mu bisanira byose by'ibyaha byose utegerezwa kubivamo ibisanira byose iy'icyaha kiva kikagera byose utegereza kubivamo kubivamo n'ibyaha urabigukwegera mu cyaha niba yari umukobwa wawe usambana nawe umubwira ati ubu ndahebye niba wa mugore we ari umugabo wawe usambana nawe umubwira ati ibi ndahebye byose ubihebe ushobora kuba warumutukanye wari waratukanye kugeza naho babituma ko kubera ibitutsi ibyo byose ugafata ingingo yo kubiheba Imana yifuza guhindura ubuzima bwawe maze ikubwire ano majambo nk'ayo yabariye Aburahamu hariya mu itangiriro ry'igice cya cumi na gatanu duhereye ku murongo wa mbere gushyikara ku murongo wa mirongo ibiri na rimwe itangiriro ry'igice cya mirongo ibiri na kabiri uhereye ku murongo wa mbere gushyikara ku murongo wa cumi na gatatu hatwereka yuko ahantu Imana yari kirabarira kugenda Imana yari kirabarira Aburahamu kugenda cyari igihugu cyari ifatiwe n'abantu bakora iby'Imana itagomba ariko kandi cyari igihugu Imana yabona yuko kibereye kuri Aburahamu hamwe n'urubyaro rwiwe kino gihugu nacyo cyari igihugu cy'Ikanani Imana yari yabasezeraniye kandi igisezeranira Aburahamu hamwe n'urubyaro rwiwe na kino gihugu rero uno munsi turiko turavuga ni igihugu cyari igicapo canke ikimenyetso canke igishushanyo cy'igihugu uno munsi na twebwe turiko turajamo twerekeza mu bwami bw'Imana nibyo mu kiganiro gikurikira tuzoraba ibyerekeye runo rugendo rw'ubuzima Aburahamu hamwe n'urubyaro rwiwe babonye mu rugendo bariko barakora bava mu gihugu cya Egiputa berekeza i Kanani kubera yuko urubyaro rwa Aburahamu sekuru z'ababizera kwahakuye rugwira mu nyuma rugenda gucumbika mu gihugu cya Egiputa. Igihugu cya Egiputa nuno munsi herekana icyaha, herekana kuba mu byaha. Ariko kandi mugenzi, mbere yuko turangiza kino cyigwa, uyu munsi turi mu rugaragwa twerekeza mu bwami bw'Imana. Icyo Imana yabahiye Aburahamu gukora, nawe nicyo iri kirakubwira gukora. Iki nacyo ni ikintu bidasanzwe, ni kuva mu byaha. Imburi uri kurahabwa uno munsi ni kuva mu byaha. Kandi nk'uko icyigwa kivuga ngo haracyari ibindi byizigiro, naho abantu babaye babi, naho ni buri nawe wakoze icyaha, naho nanjye nakoze icyaha, Imana itanga imburi ya nyuma n'ayandi mahirwe kugira ngo niwihana uhabwe ibindi byizigiro. Erega Aburahamu yari yihanye Imana imubona ko mu kugororoka kubwo kwizera. Nawe hamwe wo kwizera Yesu Kristo, nankeka uzohabwa ku bugingo budashira. Izere Yesu bicitwa uyu munsi, no munsi Yesu aguhamagara gutandukana n'icyaha. Kandi yamaze ngo ndakubwire ngo icyaha ntikizokwamaho. Oya, Yesu Kristo kuba agiye kuza kurimbura icyaha, kandi icyaha azokirimburana n'umuntu wese yemeye ububiko bwacyo. Umunyabyaha yanse kubireka, ni we wenyine azoshana n'icyaha cyiwe. Ariko abagorozi bo bazohabwa igihugu gihora n'icyaha ibihe bidashira, niho mu gihugu cy'ibyiza. Aha abakiriwe bazoba bahashikanywe no kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Mugenzi uhamagarwa kwizera Yesu Kristo, kumugira ya mbere muri byawe byose, kandi amahoro n'urukundo biva mu ijuru bizobigufashamo gushikanye mu bwami bw'Imana n'umwami wacu Yesu Kristo agiye kuza. Wakire ijambo ry'Imana. Mugenzi utekereza gukora bino bikurikira inyuma yo kumviriza kino kiganiro, ukora jeme hano kugira ngo werekane yuko wafashijwe n'ikiganiro, kandi ugashobora kwandika muri komanteri haba ikibazo cyangwa ikindi kintu wifuza kudushikiriza. Ikindi nacyo bisaba yuko ukora partage, niburi buno butumwa ubushikane kuri benshi bashoboka, kugira ngo ubwo we watunganijwe kandi mu gihe uri kuratunganya twerekezanya mu gihugu cy'ibyiza, ntusige na bagenzi bawe. Na kare icyo twese kidutera gukora ibi ni urukundo. Reka urukundo ruganze mu buzima bwawe, kugira ngo nawe ubere abandi itara ribamurikira mu gukwiragiza kino cyigisho ku bantu benshi bashoboka. Yesu akugire neza kandi aguha umugisha. Ntibibagire kurabone kugira ngo uzoshobore kuronka n'ikiganiro igikurikira.
Muhejeje gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza, aha abakirijwe bazoba bahashikanywe no kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Mufise icyo mubaza cyanye mwifuza kutwandikira kuri iki cyanye kiriya, cyanye mwifuza kujya muri groupe ya WhatsApp, twandikire kuri izi nimero zikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 268 569 akamenyetso ko guteranya 257 268 569 cyanke ukabyandika muri komanteri. Gira nawe ucuterereye mwa kino gihuwa dukorera Imana mu gukora partage, kugira ngo buno butumwa bushike no kubandi.